Musi richi kadiva kha amvelelo dza milingo ya matiriki, zwa zwino riliva kha Nyambedzano ye mushumisani na rine vhutshilo muhashwa. Abana yo masiare na musi na vhaṅwe vha vhagudiswa vha matiriki vhe vha phasa zwavhuḓi kha milingo iyo.
Zwa zwino ndo dzula hafhanoni na vhaṅwe vhagudiswa vhavhili vhane vha khou bva kha tshikolo tshithihi tshine natsho ndi tshi shuma zwavhuḓi vhukuma kha murole wa matiriki wa ṅwaha wo fhelaho. Mugudiswa wa thoma ra kho ḓo fara na Nyambedzano ndi tshi fhiwa Nomutshili ane a khou bva Bolu College. Ndo zwi ambisa zwone tere. U thoma kha ene tshifhiwa Nomutshili 7 distinctions kana u phasa nga naledzi nga Tshivenḓa kha thero dzoṱhe dza sumbe. Ndi zwi konadze hani zwezwo, ndi amba uri u khou zwi konisa hani uri hedzinoni subject a dzine zwifhinga zwine zwa eḓana zwine ri tshi khou amba mvelele dza hone dzi bva zwi tonga dzi khou ṱoḓa u fana nyana so kana u ṱoḓa u lingana. U zwi fha zwifhinga hani yani?
Zwo thoma ndi uri ndo renga diary ina maḓuvha oṱhe ano khou ya kha exam u bva tshera since we left school, yeah. And then from there nda kona u ita kwa zwi ḓivha uri rine ri vhana vha TikTok. Nda kona u wana video ya TikTok i tshi khou sumbedza uri ndi itisa hani u organizer dzi subject kha maḓuvha oṱhe. Ha vha hu na iṅwe yo no pfhi 7531 and i counter u bva kha ḓuvha ḽo ṅwala. Nda kona u ita 7 days, nda kona u ita 5, nda kona u ita 3, 2, 1. Now obviously nga ḓuvha before ni tshi ṅwala na kona ita revision. And then iṅwe plan ndi uri ni vhe na life ine i balanced. Then nga zwiṅwe zwifhinga ndi dzhia tshifhinga nda ya nda tshimbila kana nda tamba bola nda kona u vhuya ndi vha ndi na mind ndi vhuya u refreshed at least.
Wa sedza tshifhinga tshine ri khou tshila khatsho ndi tshifhinga tshine tshi khou konḓa nga maanḓa ngori u vha na zwa u khawakhawa muḓagasi vhupo unga vhupo nga u seilisana kana load shedding. Ndi pfhesa uri musi vhe ni tshi khou ṅwala milingo ya matiriki load shedding yo vha i hone. Ndi vha ni khou tou zwiitisa ni vhe uri ni kone u vhala naho u maswiswini.
Nda ndi na schedule tshine nda sedza tsha load shedding and then ndi tshi sedza tshone ndi ita uri okay arali ṋamusi i tshi khou ḓa earlier than mulovha ndi ḓo vuwa earlier khamusi i khou ḓa 2 hours before ndi ḓo vuwa 2 hours earlier uri ndi kone at least u khavara heyo 2 hours ine ndi ḓo vha ndi na shortage nyana. And then arali ya ḓa ndi sathu fhedza ndi ḓo shumisa torch kana even candela uri at least ndi kone u vhona dzibugu. And then arali zwi khou konḓa ni a naḓela zwi a tendeliwa na vuwa earlier futhi na dovha.
Kha ri vhuyele murahu zwino kha masase, masase tsivhudzo zwine ra nga ifha vhaṅwe vhagudiswa vho no nga ene vhane na ṅwari zwi khou amba vho tshiwa nga maanḓa ri abe zwino ndi tshifhinga tshanga ndi khou ya kha matiriki zwa cellphone ro zwi pfha uri dzi afhiwa vhabebi hayani. Iṅwe tsivhudzo ine a nga ifha vha vhanna ndi ifhio uri vha achieve zwone achieve zwone kana zwi no fhira zwavho?
Zwihulwane nga maanḓa ndi u pulana no ḓi sedzulusa uri nṋe ndi nga kona u swikelelisa zwifhio. Ni ḓi vhudze zwori ṅwaha tshi fhela nṋe ndi khou ḓo bva na ṋeledzi dza 3, 4, 5 whatever then as the year goes on ndo kona u shumela target yam.
U wana ṋeledzi kana u phasa nga ṋeledzi kha subject kana thero dzoṱhe dza rathi a si mushumo muṱuku hoyo, o tou zwi itisa kha tshipiri hafhano ndi tshipiri.
Nṋe zwo ntshumelaho ndi zwithu zwiraru fhedzi. Tsho thoma ndi tshi uri ndo pulana uri ṅwaha tshi fhela ndi khou ḓo bva na maraga dzo itisaniho na ṋeledzi dzifhio. Tsha vhuvhili ndi uri honoyo mushumo muṱukuṱuku une nda u wana everyday tshikoloni ndi shuma khao, not uri ndi thoma u shuma nga season ya exam. And then tsha vhuraru ndi tshi uri musi ndi tshi pfha u nga ri ndi khou xela kana ndo staka nda tshi ṱoḓa thuso kha vhabebi na kha vhadededzi ndi zwone zwo nthusaho uri ndi kone u bva na ṋeledzi dza rathi.
Masase wo sedza vhewe sa ma 2000 zwine na ḓivhiswa zwone ni vhathu vhane a ni koni u fhambana na cell phone kana ṱhingothendeleki. Zwino kha muthu ane a vha uri kha matiriki u zwi itisa hani uri ṱhingothendeleki songo mu thithisa kha mushumo wa tshikolo?
Founu yone ya thithisa ngori thi every now and then u ḓo dzhena mesedzhi na pfha uri ndi khou ṱoḓa u tsheka uri ndini. Mara founu ndo vha ndi tshi fha mianga uri vha mpharele ndi tshiya ndi tshi humbela musi ndi khou ḓo i shumisa for zwithu zwa tshikolo.